Israel nyankopon daija sumdwe hen yenkwaje botan Yesu Kristo ewu asoriye yedini di ni aseda ini kabia maudi wadum no aho den tin yetia sie yi una odi yemboni ni yemra to beberebe yin nara acheye yi unwa ma tamfu amun kamamfa yensu wona ejina wanim ebu yemfo no wodi yena di wonso yeda wasi media create yen nyina hye wonsa tumi ne honhom ne nipa ebeko atia wasempaka ene mpaja yesu o ma ho kwan yima ne adwuma ji wi ase firi wonsam akra eyura de wabuto de ni biribi ahinta na jano se ne da so ne wurade no fa sem wuji no na de woni mu wurade nso o medi wachi e ma nkwaje e na adani atro nchechre fa sane o ma e firi ni nyina wo yesu din mu amen
tika bono no no
afaso Say nasa mo urade se me fa ma wo no me de ma wo get up don't give up get up don't give up sorry amu aba mumu sorry amu aba mumu obranu a ye bo no ye kristo sumu ye kremu sumu ye wiase ase tran mu eye ahwiase ne o sorry a adi afra ye wa ahwiase ana yewo fombo siwa hunu yewo hwiase ana yewo fombo se obi abofom kwan benso so wonante ya wabofom wana dabi woni patumi paja wabrabo mu na wasap tiahwe wabafom osikani yanko odimu no na bribinti na dwuma nyina asai nisika nyina firi nsa eno ye kan se wabofom ana obi su timi tena se kronkronyem tenani mu a na wadi boni bia Emani di fo wa urade anim wa hwiase eno no no enti ye wa hwiase ne ofombo saa mienu ne di onipa te wiase a ema onipa bambuo na se onipa brabo na saa mienu nso beye adwuma eye adwuma fa ya nkasa yeso efri se eba wa bambuo mu ena eba wa adwene ne akoma mu na afaya na montio mu get up don't give up ebi ana wa hwiase wa brabo mu 93.5 FM. Ebi ana yare bi na abo wo. Ebi ana mfunsuo bi nti enipa yiwama. Ebi ana obi a disappointed o. Ana obi aduhiamo enti wo ka se no anu no. Who told you? Wan e ka chere wo. Obi asu chen de wo asu aduru no. Eja no a wunya nduru ho a wusu no obi afamu atwa wakodi yie. Obra eye oja na obra ye jasanama. Obra bu nipa enti so nipa duru ba bia obra ba bu no na so ma ho kwan dwane obra obra timi bu no ma na bra bo sei emfa woni mpa ya obebo emfa woni kwan ya befa so atena agi se wonya urade mu gidie se mesa ma sorry so ahwia se sorry so wa bama bua kenya ho get up don't give up yankai proverbs 24 verse 16 Osimprenso na otin ni hwi ase. Na sorry ye. Na abonefo de amane hunu ehwi won ase. Siwa hunu. Oso wotamfo hwi ase a ema wani enye na owatiri a ema wakoma enni ahurusie. Na Awurade enhunu na anye nani subone na wanane na bufuo enfiri ne so. Nti mprenso no otini ni hwiase na mprenso no sorry eya dani ara onipa ba hwiase wa brabom eya dani ara yare ya bebo eya dani ara nipa be gu ani mase eya dani ara wiase be sori atia o ye kase wiase sori atia wa eye nipa ne sori tia ya mfisi wiase ya yetie eye nipa ebra onipa bebo fom ebra onipa behwiase no sabre na dom no sori tia no ebra enipa nyina e wo abusua mbe ware agya wo se oba ana obekwa ware ba komienu na anya yie se oba sabre no mu na nipa di wona ni to behwiase wona obesere enzo no na yiwa ma ye nyina ankamfo de bambuo ba me yeka ye nan mu ho se de adru de enipa bumi abomfia ntumi don't write yourself off never write yourself off Ahwiasie eka ho awarejaye ka brabo no ho sa na warepa nso ka brabo ho na warebone nso ho adie bi e wono papa no ye wono bone ntini ye ohan ni sum e han bedi ne hinia esum betu no esum bedi ne hinia e han betu no get up don't give up onipa bi adu hwa monti dia yi osofo pani asofo onketu aba odi asofo panyufo bone onya ho kwan ba ho a no wona proto against you de won ye nyina won beka no wona format de tia wo enu ntini wa beka wana mu ana osofo pani so osofo onketu adi bi aye wo a don't give up get up
93.5
ebi osofo ketu a won so wasu osofo bia nanka woni mse babia duru no de ye die mu ana se afei wa paja ewi asie makofo obi fufura be hye wa wayi wa kwa amo wa bama busi nyame dwuma no kura da bre onye bia na pese ofa baby don't give up get up get up don't give up amo wa bama musa wote wona me no di nkomo no asema urade se men kanchiro my gana ni wi asene se get up don't give up sorry enye mu ansa amo wa bama mu si wa bama bua nyo bi na beba be ya ma wo si wa bama bua enipa be kwa ejawo enti mo wa bama mu enye wo mfri mu don't write yourself off don't dismay yourself emma wa bama mu ntem sa adwuma na awom ne ye tai wani dodo enti wo pese wo je adwuma no kotena fie dabi twan kakransa kanya ho na sorry de be wi asie no na adwuma ne hye wo nsa na no bari madi wo hwa mo de oware wo so de wa enti aye wo se no anu nti watɔ fɔm aware ho wan ka kyerɛ wo dabi get up don't give up na no na wuti ma ewrade pa ana bribi nti wo hwi ase eni pa sere wo eni pa nyina de wo nsa tene wo so nanso ewi ase aye tie yi de ne bɔne abɛtɔ han mu ne yɛka na wɔn a wɔn de ahinta de yɛnka de wo bo bi kɔdu no ne de ɛwɔ hintaye na ne de wo sum wɛn da de ɛma obi ɛmu abam ɛne radio so ne tv so sɛe yɛ de sɛ nipa obi a wuti ɛne nkɔfo aba agye sɛ sɛ nipa ne de agyedi obi sɛ nipa trend ya ba Ghana no no asofo de mu nyinara ɔsofo a wuti ebi obi ayɛ sɛ ama wɔbama bu sɛ yɛ sɛ wo saa kwan ne so ɛti wɔbama bu ama kristo som da bi nyɛ mu ansa don't give up get up minima mani a wonna mu minim yare da wo so ahia wo uma amini bi wo papa ni bi enti de ayi na hanu so hwa wo troye wantumi antwa enti de ayi ehia wo nkoa ne wadi nkugo wa brabo medika yana bible say onyankopɔ bɔ soro ne asase na awurade hwa asase na ose enye na esakasaka na osa bɔ no foforo na awurade obɔ wo kura na obɔ asase no a wotumi ne anye yie okoni mpre no su asa na ye yie na onipa na wabamu oyi adie na se udi nkugo ba akwa na wabamu bu ana don't give up get up enye mu ansa sorry na obetumi ayo wakyro se wa amaye ehuhunhum na mu mabaye ho hu se ye de nam ye ebekase abaijane yakwaje nanim na yetumi ayo ada na wabamu bu ewi ase ntumi meye mre ma usa nkosida o ewi ase nya na dwen so be yemra manyankopon ma o enu ntina ne ukwa kristo sumu a ye ne etimo e den a kristo fo ne de bone ye ho kese pa enti se wo ti wo se wi ase be yemra ma wo a ene obeka echi enti se wo hwi ase a sorry adwuma no a wo di ka paja aye no e bo fom odwade kane sika na hye e bia na wo de wan kototo ne ma mfri adifo atrofo fi se won agi adwadifo sika pa wankoye bi wo ye de yenso sika no wo paja na hye dabi enye mu ansa wo betumi ayo fa kwan foforo so na hwe ahwiase ka brabo ho na ahwiase ka tenene ho ye wo tenene a ye wo ne kia yenso so enti so ahwiase a sorry asofo ebo ko adusi ahwiase ye wo mu de hye sum mu wo mu de hye sum mu ene adi ntra nkofo ati radio se on ye angels egu nipa ni mase won de hye sum mu ene adi entie no mu aba mu se wo de awurade mpɛ wasem won e ka kyerɛ wo Oso tini be hwiase mprenson na so besore mprenson ahwiase ka onipa brabo edie enti na oka so tini be hwiase mprenson so besore mprenson Proverbs 24:16-18 edie enti na oka sa yenko Ecclesiastes chapter 7 verse 16 and 20 no mefa 16 ni 20 no yenko he die enti a Proverbs ka se otini ni be hwiase mprenson na so besore mprenson edie entra Ecclesiastes 7 verse 16 o se nka fo twen so chemu dunsi amekin kan twi no o se enye wo ho tin ni ni bebrei na enye wo nya safo ntra so adenti e na o se wo yenko verse 20 no o se ampara oni patin ni ni bia ni asase so ye papa no nya boni abusi afo afesu wo no enti so ahwe ase asore wate obisi papa me paja na masahwe wo ntino mahema dwen se media mintimi suma radi bi mi tie nchechire bi ekosu radio ase me die mi maye boni dodo me die menka wona eyo sa nyina boni ahinta eya woni unyankopon tem enye mu ansa na no fo okunachi na no amo obama buse da brane ye wo wawie wana ka chire wo adwin sakra no ba ya na unya ogie no enye mu ansa get up don't give up sorry enye mu enti wa huno onso otio susu ye ho otene ni bebre enti so hwe obra ye boye nipa na won katene na metene ene opichiti sedi won ade ye won pichiti na soreti ya won e wo trose mu ntine soreti ya won suan hunu yi enti won digidigidigide e mo bi mu aba mu abrabom e mo bi mu aba mu kristo sumu mu hwan ne se waseye hwan se wo de ne so baye de ye wawrade anim ahwiase no ba na emfiri wa ho de basemu eka ho sori no ahwiase ya sori eti wasi di enti ya Proverbs ka se watini ni behwi asim prince obesa sori if you say ye kwa Ecclesiastes no 7:16 and 20 ni say susu yon ho tini ni bebre no tini ni bia ni asasi so e papa no nye bone enti na no mfum so na bam fum so na nya ba wi en ka mfum so no sori wati di enti na e kwasa o sori ye na di enti eno si woni patini ni bia ni asasi so a o ye papa no nye bone if you say atene ne fu ama ne dɔso wa hu se obi hyatade tuntum na se tuntum ye mu a ye hunu obi hyatade fufu a bibia ye mu a ne ye hunu enu nti no se otene ne ama ne no dɔso ehe enti obi a otene no ɔno ɔkyia kakra bi a ye hunu onipa ɔkyiakyia de ɔkyia ye hunu dada enu nti na ama enipa ka wo ho asɛm no enu nti na ama enipa tu na no agu osuo no enu nti na ama enipa ka se wabɔ mpa ya akye wakɔ asɔre ya wunya ku wako asori ya ubarima unye juma nyoi wako asori ya baby tubwasi amenu muwabam get up, don't give up, don't allow those people to discourage you. 93.5 FM. You are the one who know where you are heading. No one knows it. Get up, don't give up. Emuwabamu ajuma no epajana yese ebafum we am show I say ye tabi emfa sa adwene ntena wa kumam kura yare no abɔ wo no yare no abɔ wo no ah yesi yare wo why say yare wo bible say se onkonko no ba yeso ne tinyankopom mu a honhom mu no nti ye nimra se bio emra banya emra bi se unya yare bi se ye obewuo ukɔ doctor se say yare we die unya wo na wo ampa doctor aka eye yare no mra odi ama doctor no waka akire nanso honhom mu de samra no bible se anya adwuma enti se wo yare a I am telling you say betu me ka akire say betu emma ba mu ntem sa en say ye get up don't give up enti 3.5 na no wo hwias ye nti de an eno nti na wo ne urade aya kai urade pe wo do unya wo make out so beti mahwe me live ko Sankofa Ministries Facebook na hwe me live Sankofa Ministries Facebook na hwe me live ubribi wa buchira sem pente se monti bi wati afoi ko YouTube Nyansa TV subscribe Sankofa Ministries subscribe na ko ka page no ho na sempane ne pa wo nye yo ya tabi afoi ko YouTube ana ko Facebook na na ko atia manfo na hwe live ena Vision FM asemu wa mede ma wo ne se sorry enye mu mo ba mu get up don't give up eti Ecclesiastes na me atia se Oso tini ni bia ni asasiso e papa nonye bwane. Isusi yon huo tini ni bebrei. Ena Proverb 24 verse 16 to 18 na mikanya nisi. Otini ni ino bwe fiasi mprensu sobe sori. Amani ya bae na atu uo. Oha bae na atu uo. Yanko Psalm 34 FM. Verse 19 to 20. Oso otini ni amani ya doso. Na urade jino ni nyinemu. Ohwe ni no mpenyi na. Sedye emu ba kumpo. Emu. Said ye muba kumpo emu. And to what ten inni, when your money ebbe dorsum. Or ten inni, when ye begu any massier. Or ten inni, when any papa soretia woo. A banyam sem kamun kuranua. So woo cano cranny pamper wasem. So okay, radia be a domum pewachi dee. If we say, a dear teneno. A ya crogin tinny kura dee. A wasun a ye dean in quadio. And to what ten ya? Wunu amani ya doso, obi timika se, papa mabompa ya diadu ndia mabomabu. Erwadi beti ye miya papa, boni bae na maye. Boni bae, erwadi, papa mingu boni ya maye u. Boni bae na maye. Nuhubi sasa adeng, wansi papa mabompa ya.
93.5 FM.
Enzo, ohano baane eba, ane. Se ujina boxing ringi mua. Se otu kia diyeko opponent ni mua. Se uni ubi na yeko na uye boxer. Sa otu kwa diene nipa na mubia. Enye na honko nto kwa nuu. Enti uubon nipa nuwe ya ni yanono subebo. Uubon nuwe ya ni yabebo. Kopimso bitumie jina kusie uye. Yenu wabon nipa na. Na watimie defeatinu. Sana obra eni unipatie. Sana tene eni ya krisofuo. Enkremofuo. Yenye yenu ya numsane ni entie. Obra na kusisei. Otene ni yamani ya doso. Wune sese yeguwe ni masie. Wune sese unu ya numsoritia uu. Wuna sese adwuma mu esori tia fri se wuyo tene ni ntia adwuma mu ho ne pese ye biribi a won pese obeye bi ntia beta ho biribi benya o ye mu adwuma wura no ye fye penye de epe ye mu ade onso beka ye group no wan ka ho bi enti won nipa beta ho ebe wo ase me ye wadi ifi se won kam only and won enwe ne boni emum fi se wuyo tene ni enti oso tene ni amane ye doso na urade yi ni fri ni nyina mu Ohabe na nemu. Yariye no eseseba jitum. Amaniye no eseseba enimguasiye no eseseba. Sohe eseseba. Awari hao no eseseba eka obrahu. Yetiwa uya ya sidi uya bweda yesu. Sanu nipani oha utie. Eti abushu ya utie misabri. Get up. Don't give up. I don't care. Whatever you're going through. And I don't know the kind of affliction you've been through. But I present to you this message. Sent by God through me. Get up, don't give up. Emani pa muabam. Edu ba bi na oti ready na oti encheche bi asa odi oyedi boyeni ama wonka ho. Nanso safo ni nyina ho bonboni. Kama koma to yem. Ewade nya won pao. Wonu nya nkopon tem te sen, eno ne hia. Emu abam mu ntem sa. Get up, don't give up.
93.5 FM.
Papa no ware wo no. Wajawa, ujawo, ubu nkonta, utimuse wanya ni boni biya. Enfunsuonu mfri wafam, enye yeko emu wabamu mu. There are better things coming on your way. Rejection is another direction of success. Maybe you have been rejected. Don't give up. Rejection is another direction of success. Delay is not denied. Eni pabe yiwama. Fisa otini ni amaniye enedo soon. Ohabe na unemu. Ejuma ura utie mie. Ohabe na unemu. Uwe wabie wejuma anayese emujedum. Enewi asia yeti ankofoji nukuni. Woneji ya sorry. Woneji toni yama. Woneye. Enti ya mua bumabu se. Dabire umpaye kura inuru nkofoji timia konka. Who told you? No one can conquer the, any true child of God. Emuwa bamumu.
93.5 FM.
Awariye nya kansiye. Bible say. Ewadi nya nkupo unsu unipane nanti ya. Omanusu abawo ni njini bire mumpo. Abasu obi ya awariye. Eya abasu. Awo eya abasu. Empaja yedie. Enimonyam eya abasu. Psalm 92.12. Entise wu. Wu ebia na uyedie ni she. Unjini bire. Na uje mu sabri ya wabamubu sabri. Ebia na wawari panu unjini bire mumpo. Na sabri ya uje mwe. Eh? Uni maami binete. eba no mu obedi watem saa fisi one toma udie woni papa bi natie eba mu a obe house saa fisi one toma udie ebre bi ba ma na bedane de hianso mu oba mu koko wanim enye wadwe so brefo enye wadwe se ebo mpa ye no ano. Prayer alone cannot make you succeed. Prayer alone cannot make you successful. Enti inkaso wa bompa yente no anti wa bambu no bana ba dabi nyentum. Enti waso tin nyama ne dos na radi ne free nyina. Yenko Mika chapter 7 verse 7. O se me die, Ewade na me hwe no kwan, me twae me nya me nkwaje Nyankopon no. Me Nyankopon betie me. Me tamfo. Ema wani enye me ho. Na me hwe ase a, me sorry. Na me ti sumu a, Ewade ne me han. Masua Ewade abufuo no, efise maye no bone. De akosi se me so urade abufu ne fi se maye no bone e de akosi se obeham meham amamie na wabu aten amami obeyi me afri abahan mu me hwe ne trene yi no na metamfo behunu na naniwuo ebekata ne so ono e na obeka kire me se ehe e na wonyankopon no wo me de ani behwe no afayi ubetietia no so se emro no so futru haba Abranti bi odi wuma na anu no. Maami bi obu a ogu wani mase e no. Abranti bi ogu wani mase. Ababa bi ogu wani mase e. Ebere bi Bible say ye jina kosi a. Ewade be ma oso. Se wa fumpo se odene kane an be ba be hwe wo. Wo bra wa twe aso awie. Enti wo be fa so na afai se nipa no be ye wona asim futuro. Enu nti na onipa di nipa bone awie no abebu nkotodwe no. Wa ye ne na asim futuro. So be a bone atia wo e do ba bi a wo yie ni pa bi no bone no na gang up against you na mo ba ma bu se wo nye papa kura bi wo wo yie ni pa bi no pa na de bone atia wo ka ya wa koma e do ba bi a sofo efre urade ne kura de won brechen bibia osofo ba chiri kom de aboa ma ne merima binom e be wi ase na no ma gang up against osofo no no na gun ani mase osofo se bi ato wo a get up, don't give up. E manu mu abam wo na urade de kane ana kura wo di oba betena kane ana se okoye no wonye kane ana mfiri wo nsam ti don't give up get up amani e ben na namu doctor si yare no bewu e doctor no waka enye won na nwunu wo urade na nwunu wo no nim kwan ye obefa so heli wo don't give up get up don't give up. Minima mani ya unamu sesei minim di wafa wabompaya enti ya wukase wabompaya wabre na hwane so mpaye no mpo na urade behwe so ahira wo obi wo kura wo papa yo na urade hwe so di hira wo enti mfampaye nko nkase wabompaya che urade efie wo chwo semsey onyankopon e de mbere na ye na ade no ye na ade woni brem na che so de brem na ye na ade wo ye na ade woni brem wankase wo brem e bia na sabre die wo hunu ho se e ye obrem wa nanso bia na nye urade brem enti wo so pese urade na ye ma wo de so ye no woni brem Ababawa, I am telling you, your time to get married is not late. It's not too late. Exercise patient. Emani pamu abam. 93.5. Do not follow the crowd. Follow the voice of God. Asamo ami me free trade am ponyankopon ena me diama we sorry. Emo abamu mu get up. Don't give up in your muansa. Me didn't know how to attain a man for your such a me. A seminary, any a be an a we are a fans to be a yarn. Name on pie a mound. A being so a winning Christo can you make a dimach be a bomb pie a ma one a yarn. Oh, right, yes, Matty was him. And a day me bodin show me foul yam a crajin quan. Me no banant me quanina. Enti Awurade boa me. Afei mo a mo yare no fonsa to e bompa ya ma. Enti ni mo yare ye, mo gye mo yare ye. Tu. Ye funu mo yare ye, kidney problem, kidney disease, liver disease, mo free mo fi. Ahomone a mo ware nipa etie me ye. Mo free wo mo fi. Me de Awurade Yesu di ne dome mo, mo free mo fi. Okra bi a watie mi asakra na dwense mponfum so na de yare ma no a ne wasakra na dwenti woni ne so tumi bi o afi wonna wona bamabuo de opa dwuma urade bie kwan ma no o Yesu dim amen